Abantu balefwa balechavalo palwa bona bana babo basherekenshiwa owe Abantu balefwa balechavalo palwa bona bana babo basherekenshiwa owe Chichi chalenga
Abantu wate machachalo Wafu makulilesa Maya mufya hula lilale Owe
munu chalo Nabala baba kashibabo Nabalu mebabo Busheta mwaishibo Kutitufwile tuwa kwata Umuru meke umo Lomu kashina umo Epera echupo, chapewa na lesa Naimwe mwela shira upano kupwa Shiteka nini Mwe bimba, mwula lelale Puse na mano, mwusa mbila Natuwelele kulilesa wesu Nukumu kwa tila katina munu chalo Nishitwa posoka Kuhulwele Wantanda wanga Exit